Emo riwruok mar jothurwa ni en e tekogi. Jothurwa nyaka riwre. Kendo weche mag akwede. Kendo weche mag achai. Mondo jothurwa one ni ginyalo mako loch. To locho gidhi mako gi Malo kucha ka piny ka to ji Weth Weth. Piny ka nyaka ji wariwre motegno. Maonge akwede. Omiyo piny ka nyaka wabed gi gimoro achiel ma iluongo ni odi. Odi. Kae nyaka utim gima iluongo ni six P's. Six P's. MCA, wach ni ODM. MCA,
ODM.
MP,
ODM.
Women Rep,
ODM.
Senator,
ODM.
Governor,
ODM.
President,
ODM.
Oh, come on. Oh, come on, Yuthurwa. Yuthurwa, we here. Yuthurwa, we here. We here, crew. Mbaya, give advantage, Yuthurwa, mwanda, ongei, motegnu. Ana ayie mako with yang Malo kucha cha kawri ruping ka e. Emu adwa ni ma e wach madwa na wach ruti chi makuono kende. Wako nyasaye mondo ker chi padi kama